Kua whakamānawa te whānau o rua taupare I a matariki ki tētahi moko papa wānanga. Ko tētahi whānau I whai I ngā moko tuatahi ki Wainganui a rātou I te rima whakatipuranga. No te paraere, ka whai a te Ataakura Sharland-Pewhairangi a rāua ko tōna tuakana Keri Pewhairangi. I o rāua moko kauae, he mea tute hoki rāua e tō rāua kuia kua tahuri ki tua o te ārai. I te taha o te whānau a Maika Akroyd I pā kirikiri marae, I toko maru.
Tangia ana ki te moko, hei tohu I te tau hau Māori. Rere ana te uhi a niwareka ki toko maru ākau, ko te moko papa a te whānau a rua taupare. Ko tēnei tuakana taina, te tuatahi kia tangia ki te moko I tō rāua whānau I ngā whakatipuranga e rima.
Ko taupai te Māori, kei konei katoa te whānau, ngā hoa, te hunga tautoko I tēnei haerenga. Ko te moko papa, ko te whakahoki mai anō I te whānau, ki roto tonu ki te whare, hakoa ko māu ko taku tuakana ka mau ki te kauae kāti, he taonga tēnei mā te katoa.
He ki ia te teira, ka tau mai he kitinga ki au, ko au tērē takoto ana ki te hono ki rarotonga, pā kirikiri mara, ko te wā o te matariki ana katahi māua, ka mārama, he mea, he tohu tēnei no te awairua.
He kaupapa I whakārehia I roto I te whakaro ki a matariki kainga hokia, kei pā kirikiri nei a rua taupare, hei tā rāua he tohu, I puta I tō rāua kuia I a Tangimangaone. Me te aha, he kainga I hokia, he kare a roto I puta I te katoa.
I tau, tae te rongo, I tau I roto I a māma, nareira I tau I roto I a mātai, mo te taha ki te haka, yeah, poho kereru ana, te kite I a māma, komutu, e tū ana, kei te whakata mai tana moko kauae ki a mātai, yeah, poho kereru rawa, ana ki a māma I tēnei wā.
Ko ngā kare a roto e rongo ana ko te maioha, he honore, he honore nui tēnei.
E noho whakai tēnei, ne aha kua ko māu e pupuri nei ki nei taonga. Hei oha ki tēnei mō ngā uri whakatipu, nā reira e tino noho whakai tia na I runga I te mohi o I konei. Ā kiko, ā wairua hoki te hunga tautoko I a māua.
Kia maranga tonu te kauae tapu o rua taupare, ki runga ki a matariki e rewa ake nei. Maika Akroyd, te karere.